저기
Hey, what a dama puchine? Kai bol deta phone magari kitna dama?
Bol.
Kai dama?
Kai ye wo na hai.